barundi bose ni shure libategurira guca bugufi guharanira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye rugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze
kwigenekerezo rya 19 ndamukiza mu 2024 niho wararongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi Jean Paul Manirakiza yatanga imihoho inyuma y'abandi batari bake bari kumwe mu burongozi bwa Febabu bari basezeye imbere yuko atanga imihoho ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko ku isi FIBA rikaba ryahagaritse iby'imfata kibanza ishyirahamwe Febabu ryo mu Burundi ku igenekerezo rya 12 ndamukiza biturutse ku byashikiye umugwi Dinamo mu ihiganwa rya Afrika bita BAL i Pretoria muri Afrika y'Epfo icyo gihe mu kwezi kwa Ntwarante umugwi Dinamo wakuwe mu ihiganwa umaze gutsindwa impaga inshuro zibiri kubera ko wanse gukinisha imyambaro yanditse ko Visit Rwanda. Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho haheruka kandi kubisuzuma bita audit gingena uburyo bwishyirahamwe Febabu bwakoreshejwe
nakamuna rero kabaye nakamuna gahagaze kwinyonyezwa rihagaze kuri 72 miliyari nakamara amazi mu bisanzwe kwambika ibara umuntu birahanwa no kumenera no kujya kubeshera abantu birahanwa fakture bakoreye ko wiye okay kuko hariyo base hariyo base abantu bakwera ko nibashaka tu pouvez murashaka kugira zoom cyataza kuyiba c'est ça la facture yakorewe ko kugira ngo batore 72 miliyari a base yayo ndasha mahejeje okay de chadai soma mandai some kuya mu ndabereke mwereje mu mbyeda je pe ari abandi bari no kwino kote qui peuvent être prendre 72 milliards good thank you ni facture rero ni facture yaguzwe yamatike yo kudandaza ayo matike yo kudandaza twa twaguze amatike ubwa mbere hejuru handitse ko carnet de 50,000 quantité 200 pièces 200 nibashize ko kwari pièce cyanke ari carnet baze ko 200 prix unitaire ya akaba 100 francs iyo niyo rubrique ya mbere le carnet qu'on dit c'est ça katwibereke neza c'est ça rukara carnet rero birimo amatike 300 wonderful ubango tubuze tuti carnet de 50,200 pièces uchufata 200 pièces fois 300 uchutora 600 non 60,000 ufashe 60,000 ukagwiza na yake 60,000 ego 60,000 ukagwiza na 50,000 utora 3 milliards chiffre d'affaires potentiel kubantu baza kuri département y'abantu bari 5,000 murazi kuna bameze yari kuba ari 3 milliards kuri 50,000 musi yaho rero kandi murabona ko ki imwe finite yaka gakarne ari ari sans cause ni ni byose kuri cyari cyite ko turajana ticket do 2000 zari 4000 uchifata 4000 ukagwiza na 300 ukora kombe passe 300 ugwize ari ma ticket 4000 fois 300 c'est autour de 1,200,000 uchugwiza na 20,000 utoranga
24 milliards
yambereke izo 72 milliards zavuye ntabwo zavuye kubyo twadandaje zavuye kuri mauvaise interprétation de la facture that's why bantu bavuga bati le chiffre d'affaires potentiel à base de la facture bacha bagenda kuri ni ticket de 10,000 naho nyene 6,000 uchi ugwiza na 300 utora 18000 18000 fois autant et fois 10000 utotora 18 milliards na nuko cyabigenda voilà ni ni za ticket de 5000 yari 12000 ticket de 2000 zari 30000 alors si par exemple on prend que gize commande za carnet 30000 carnet zingara gutyo yo imprime nibaza kuno munsi ni mu bahegwe ba mbere kwingamisagara hanyuma yo carnet igugwa 100 francs ya Texton twaravuganye na maison d'audit cyadutangaje ntabwo hari tahuye ngira hari mizi intere kuko peut-être tadufise contrat ibindanye ubwo ni bisanzwe twagomba turemeshe abantu twabwire ke ivyo bintu bya 72 milliards bivyo mwibarabara bivyo mwibarabara nacho gituma tko jewe nka president da federation twa ariho yamya tubwira president vice president turi kumwe kugira ngo adufashe gatoyi analyse twiyumvirie twebwe ku terrain abahe utuntu ibintu bihabera gatoyi president dufashe gatoyi
hamwe tko kwinjiza miliyoni 200 ku munsi ku kibuga kugira turonke 72 milliards tko kina imisi ibihumbi 3600 zindi ko fata calculatrice akabiharura fata calculatrice fata 72 milliards ugabure na 20 millions tko riche potentiellement par jour ushutora 3600 jours no kuvuga ko 3600 jours ni imyaka ingahe
sanza
10 imyaka 10 ni imyaka 10 kigira 3600 imyaka 10
sanza
twofata rwo gukina imyaka 10 sanza twinjiza ku munsi miliyoni 200 no twaronka jire da fere ya 72 milliards no kuvuga yuko iki gikorwa cyakozwe harabayemo ngira ngo kibazo cy'umwanya muto sino abakoze rapport d'audit bari gufata bakayistressa bakabati mbega nk'ubu ishifre d'affaires potentielle tugize yoboneka mu kiringo kingana gute kugira ngo tuyemeze meme l'opinion ishobora kuyisoma yihe unité c'est ça mumenye ko rero iyi raporo yakozwe ariyo ku mwaka umwe gusa wa 2023 kuva itariki imwe y'ukwambere naho habaye mutunenge twaho batanguye natwe twatanguriye no kuvuga yuko icyo giharuro bariko barashikiriza uno munsi arico cyane cyane kiriko kiracafuza federation nemeze nivuye inyuma ndacamiriye kurivuga nti sico namba na gatoya
hari haheze imisi abagize inama ya bose bamusaba ko yohamagaza inama yo kurimbura ibyavuye muri iryo suzuma kuko bamwe muri bo babona ko habaye ubunyonyezi n'ibiturire mwitunganywa ry'amatungo y'ishirahamwe Febabu inyuma yo gutanga imihoho kwa Jean Paul Manirakiza ishirahamwe Febabu ricarirongogwa iby'imfata kibanza n'uwari cegera ciwe mu kurindira itunganywa ry'inama ya bose twabagije umumenyesha makuru w'inkino Steve Derrick insiguraha iyo ngingo ya Jean Paul Manirakiza yo gutanga imihoho
ya murakoze cyane kuri ico kibazo nibaza yuko ari umunezero kuri benshi ku bantu bakunda urukino rwa basketball umuntu aradiye akumviriza n'ibyari bimaze iminsi biba ibyari bimaze iminsi bivugwa na cyane cyane kubijyanye no gukoresha uburyo bw'ishamwe rya basketball nabi bitarimo umuco hagaca haza n'ibijyanye n'umugwa Dinamo wari waserukiye igihugu cy'u Burundi mu nkino za bare ariko rero bikarangira uwo mugwi ukuwe muri inzo nkino za bare ubutarariye na cyane cyane biciye kuri uwo yararongoye iryo shyamwe rya basketball mu Burundi Febabu nibyo nuko biri kose singingo wenyine yafashe ubwiwe ariko rero nuko harabatahuye no mu nzego z'igihugu zindi zitari no mu by'inkino zitari no muri basketball zatahuye yuko uwo muntu yakwiye kubandanya arongoye iryo shyamwe rya basketball mu Burundi na bujya rero n'ishyamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA ryari riherutse gufata ingingo byifata kibanza yo guhagarika ishyamwe rya basketball mu Burundi FEBAPO nibyo kuba atakirongoye FEBAPO atanze imihongo ku benshi babibonye byaratunegereje mu bandi ariko kandi ibibazo byovyo ntibibuze kuko hari byinshi ategerezwa kubazwa naho rero atakiramutswa iryo shirahamwe.
Tugarutse kubijanye na n'ivyashikiye Dinamo, mbega mwege mubona haje hari gukora iki ko ubutegetsi mbere no munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuze ati iyo ngingo yo kubabuza gukinisha Visit Rwanda ntiyavuye muri federation, ahubwo n'ingingo igihugu cyafashe kugira kubera ntibo kwambara imyambaro yanditse ko igirira nka publicite abakeba abansi yabisa abansi igihugu cy'u Rwanda. Mubona yari kugira gute mu kijya gihe
icyo rero nibaza ko ari ikibazo kidasanzwe na cyane cyane cyo kutamenya gutahondukanya ibintu kuko urukino cyangwa siporo zifise amategeko azigenga yihariye kandi abazwi imbere y'igihe. Ingingo zo kwambara imyambaro iriko ibyandiko runaka cyangwa ibijyanye n'ikintu runaka nibaza yuko atabari ikintu gishasha, kandi turazi neza yuko uwarongoye basketball y'u Burundi yarazi neza ayo mategeko. Ariko rero icyatangaje nuko na cyane cyane yatanguye kumera nk'uburabuza uwo mugwi wa Dinamo n'imbere yuko bamenya ibijyanye n'iyo myambaro bazokwambara, kandi bari basanzwe bazi ibyo nibaze uko atawo bica ku ruhande umuntu aragiye ingene amategeko y'iryo higanwa rya bari agenda. Ibyo rero warongoye wafise ibyo arongoye mu bya politiki kandi ari mu bakomeye cyane mu gihugu, natwe turazi neza uko ari mu bantu twarondeye tumaze kumva ibiriko birabera mu gihugu cya Afrika y'Epfo, hanyuma bijya yahavuye ashyira ku mugaragaro ku mbuga za Facebook byinshi nibyo twari twaganiriye, keretse yuko twamwibutsa yuko amategeko mu ngino ahari kandi abazwi imbere y'igihe n'uwo muntu baciye ko kugira aburabuzi uwo mugwi wa Dinamo na cyane cyane awusaba guhonyanga amategeko y'ihiganwa nka bari bazi bijya yahavuye ashyira ku mugaragaro byinshi nibyo yari yatubwiye, keretse yuko bitabuza yuko natwe tumwibutsa yuko uko biri kose atantambara iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku buryo bubuza umugwi useruka igihugu cy'u Burundi muri iyo higanwa kwambara imyambaro imyambaro isanzwe iriko abo bafasha iyo higanwa rya bare kugira rigende neza, na cyane cyane iyo Visit Rwanda iri mu baterankunga bakuru b'iryo higanwa rya bare.
Noneho bahagiye gukurikira iki mu bijyanye n'ubwo rukino mu Burundi? Steve Derrick aratanga umwihwezo wiwe.
Perezida wa Fibabu Apotre Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho, ariko rero ibibazo byovyo ni byinshi kuko basketball y'u Burundi asa n'ugiye ayisize ku musego naho itarapfa burundu. Umuntu aravye ibyakurikiye uwo mugwi wa Dinamo guhagarikwa na FIBA, hanyuma agacazamwo igenda ry'abakinyi batari bake bari basanzwe bakomeye n'abamenyereza bariko barakurikira kujya mu bihugu bibanyi muri Congo, mu Rwanda n'abandi bari inyuma.
Rwanko Uburundi bufitaniye n'u Rwanda babishyizemo politiki. Ubu mu nkino z'amaboko bakubiswe forufe. Mwiyumvire, mbega hamwe Visit Rwanda yoshira umutahe mwitunganywa ry'umupira w'amaguru, naho Uburundi naho bwoca buvuga buti are ntitujamwo. Yandi majambo, zaba inkino z'amaboko zaba inkino z'amaguru ziciye zihagarara, indoto z'ugwaruka urazishe zose. Ndabira nk'aba bajene bagomba baduze kariyere zabo kandi bariko baravyifatamwo neza, baziga kazoza keza imbere yabo. Ariko raba urwanko ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda rurabakwegeye, ubu indoto zabo zibaye futi. Ndaba rero hamwe bavuga bati ugwaruka ruriko rurahunga u Burundi, nta handi biva biva ngaha nyene. Yumvire nk'aba bapeti ugiuza wumva ngo bariko bakina mu Rwanda, ngo bariko bakina muri Kenya, ngo bariko bakina Iburaya, none wumva ariko sawa bafise. Tugifise politike dufise, biragoye yuko ugwaruka gushobora gushika ku ndoto zako.
Ariko rero nibaza yuko igisigaye ubu no gusoma amategeko y'iryo higanwa y'iryo shiramwe rya basketball mu Burundi, bakayasoma neza na kuko amategeko aratomuye aratomora ibitari bike ingere bitegerezwa kugenda mu gihe usanzwe arongoye ishyamwe atanze imihoho, biraboneka neza yuko usanzwe ari cyengera ciwe niwe aca musubira byifata kibanza gushika ikiringo kirangire. Ariko rero nditwibagire yuko hari n'indi crise n'ibindi bibazo bitandukanye muri iyo shyirahamwe ibijyanye na raporo ya audit atari bwashobore kwishyura ko neza no gutegura inama idasanzwe yasabwe n'ababifitiye uburenganzira barongoye imigwi barongoye amasosiyasiyo bagira kuri 27 ibyo agiye atabikoze mu gihe amategeko avuga amezi abiri urera amezi abiri ari hafi kurangira ibyo nibaza yuko vuba na bwango uwo amusubiriye icegera ciwe niwategezwa gutuma ko iyo nama izokinagira ko yemera ubwo bwegure cyangwa ubwo gutanga imihoho kwa Perezida Jean Paul Manirakiza bamwe bari bari muri komite executive bari baherutse gutanga imihoho kandi Apotre Jean Paul Manirakiza agira ko arabasubiriza abo bose rero bagategerezwa kubanza kwemezwa muri iyo nama ya bose idasanzwe ishobora gutumwa ko vuba na cyane cyane kugira barabiri hamwe ineza y'ugorukira kwa basketball rukundwa n'abatari bake rwari rusa n'uru uhagaze neza muri kino gihe umuntu arabiye abantu ingene bitaba inkino ariko rero nibaza yuko byongorana kwizera bamwe mu basigaye muri komite executive ya urirongowe na Jean Paul Manirakiza nivyo rero abafise ibintu mu minwe nabagize inama ya bose kandi turinzera neza yuko bizoteba bikagenda neza bakumvikana ku bagiye kurongora iryo shyirahamwe mu kiringo gisigaye kuko hari hasigaye umwaka hafi n'igice kugira manda y'uwo Jean Paul Manirakiza na komite yiwe irangire nizere nibaza yuko kugira bubake kugira urukino rwa basketball rubandanye rukinwa nibaza yuko ibyo byose bakwiye kubyihweza bagatora indongozi zibukwiye kugira isanganya basketball y'u Burundi yari yaguyemo mu burongozi kwa Jean Paul Manirakiza nibisubire kuba kandi nibaza yuko ari ibintu biboneka yuko basketball ikundwa n'abatari bake yari igeze heza ariko rero abari bayirongoye basa n'abariko barayihamba na cyane cyane kubera gukunda amaronko kubera bibaza yuko baje gutungira mu rugo rukino.